Nkosikazi wami omuhle, ngiyakhumbula kakhulu. Ngikhumbula umzimba wakho eduze kwami, usungisondeza eduze, ungifudumeza ubusuku bonke. Ngizobuya ekhaya maduze. Sisamusamu.